tangizana Koma ifeti ndabale watu kumkuno kumasti endera Aliense kudikira chiwe ruzo kalena pena mungati feti ndabale watu kumkuno kumasti ya mkulana Aliense kudikira chiwe ruzo kalena pena mungati Kudikira chiwe ruzo kalena pena mungati fe ndabale watu kumkuno kumasti ya mkulana aliyese kudikira